ehlelweni lethu ke lethu impilo yobuyoni
lapha ezansithi
inkulu indaba kanti
hey igama lami uSimangaliso uPastor Pay Bishop lazo zonke izayoni umphathi wazo zonke indaba ekhona
amandla nesikhathi sokuthi sizoba yingxenye yeshow yanamhlanje
ngabe sengishintsha ubuhlobo ngenxa yobuhlobo
ya
ngase ngishintsha ke sekufanele ngihlale phansi nomthetho uphakamani cha edlala isonto
ngiyacacika
futhi into eyenza ukuthi ngikwazi ukusebenza ne garden ukubaba umthetho ngafica abantu aba ke khanda futhi inkingi
Sila la gunche sa 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 sa